Ooh.
Myth Education of Lone Hill, Frank Ocean, General Orange, and All Eyes on Me, Tupac Shakur. Okay, tēnei wā for first time. E tēnei wā. Kia ora, ko te kareana, ka arina koe tōku ingoa. Ka anō tōku ingoa karanga, e mōheo whānui ti ana ko Teeks. Ahuri au no te okianga whakapaukarakia. Ngā pui tani wharau, ngā pui kua wharau. No ngā kawairanga tira o tauranga moana, a tauranga tangata, ngai tarangi ngā tirangi nui. Hei tēnei wā, e kai waiata ahau. Rua mano, te kauma iwa au I hopu I te kōpai ki Roundhead. Ka tai anō mātou e whakapāo ana ki te ao. So, roa te wā. When all I want and all I need is to hold you in his arms. Ko te tūmana ko ki te rongo ai te hunga. Ahakoa ko wai, ahakoa nohea. Ka tā te rongo i taua Māori. Ano nei kia mōhio te tangata, kia mārama te tangata ki te oranga o taua mahi te whakatere ingakare āroto nei o te ngākau. Kia nei ko te tito waiata he mahi rongoa. Ka whai oranga ki roto i taua mahi mōku ake. It was a lot to do with, you know, my own kind of self-reflecting and a lot of introspection. And most of my life I grew up quite suppressive of my emotions. And I think, you know, a lot of men today, or people in general, feel like they need to do the same because it's, you know, what's expected. So it's about re-establishment or reclamation of, you know, whakaaro Māori, because I know our tupuna were emotionally aware, you know, conscious of power and strength and vulnerability and acknowledging the thing that you feel inside yourself. So that's been a big part of this journey, and trying to bring that kōrero back and encouraging people to, you know, be okay with feeling and expressing yourself. Tōku, tino koengo ngākau, ko te poipoi tamaiti Māori, pēnei iau, iau e tamaiti ana, kia kite te kanohi Māori, te tangata Māori, I roto i tēnei ao me ki. Anō nei, ko te mea nui kia ako tonu, kia tupu tonu, hei tāne Māori anō nei, hei kai tito waiata, hei kai waiata.